I shouldn't be surprised. But
what's that supposed to mean?
Well, so it's my relation anyway. Exactly. Look, no, the reality is I don't want to get away from the success of this festival. It's magnificent, and I have to take a lot of credit. I'm mihi to them for that. It's just a wonderful event. Well done. But we don't want to duplicate the worst aspects of mainstream media. You know, we saw the Rugby World Cup and how Sky and the More acted. And so the response is, well, look how they acted. This is about kaupapa Māori. And you and I know how hard it is getting kaupapa Māori in mainstream. That's the problem here, and I think that just with some, you know, more kōrero, maybe a change or two on the committee, Midi or someone going on to the committee, we might get changes. But really, the fight is so desperate to get kaupapa Māori into mainstream. We don't want Te Karere blocked. I don't want Derek Fox blocked. I don't want TV3 News blocked. We want it right out there, and so I hope things do change. But congratulations anyway to Māori Television and to the committee. Overall, a really successful festival.
Kia ora, Willie, tēnā koe.
Indeed, and thank you for joining us. Oh, and congratulations too to Dame Anne Salmon for picking up the award for the New Zealand of the Year. Kā te ngā mihi nui, kia koutou katoa e mātakitaki mai i tēnei ata.
Ai, kua mū te reo o Marae Investigates mo tēnei wiki, engari kei te kōtihi o mātou whakaaro, o tātou whakaaro, a roharoha a Ralph Hōtere i tēnei wā. Tai atu rā hoki ki tōna whānau, kua mahuen mai nei i aia. Haere atu rā e te rangatira. Hoki rawa mai ki a tātou e i te ao tūro. Ngā mihi nui, tēnā koutou katoa.
He mea tautoko nā te mānga.
Hei pāho.
He's a real Jekyll and Hyde.
Abandoned at birth.
You just think, I'm going to change this child's life.
Given every opportunity.
Why are you a serial car thief at your age with your good upbringing?
How did he end up a notorious Kiwi criminal?
The really intelligent, charming criminal was the most dangerous of all.
Sunday, 7 o'clock tonight on One.
Stella's been exhibiting some unusual behaviour in class.
She's a very creative girl.
She's being a cat.
Have you ever had feline issues with your kid?
What?
Who's ready for some trivia?
That looks like a sexy dance.
Fooling around is one thing.
I always joke with Mark that maybe he's made you up.
We made that joke once. It's not like an ongoing thing.
But be careful not to get caught out.
In jokes about my lack of involvement with my child?
House Husbands, 9:30 tonight on One.
In this episode of Waka Huia, we look at the life and stories of Tumanako Taurima, a guardian, mother and matriarch of Rākau Pāka. This is a recollection of her most precious memoirs, reminiscent of a story that spans over a century. I roto I tēnei o ngā whakaaturanga o Waka Huia, ka tauai tātou ki roto I te rohe takiwa o Rākau Pāka, ki te whakarongo ki ngā kōrero mō tēnei o ngā amokura o Nuhaka, a Tumanako Tui Taurima. Ngā mahara, he kohikohinga kōrero, mo te ao I tipu ake tēnei kuia, I whānau mai I te timatanga o tēnei rautau.
I whānau o e half Pākehā, half Māori. Tuku pāpāko hori ngā wei mete. Ko te kapu hori e wea Tāmara Kraulia, tengua tuku māma Nōtu Wairoa. I whānau o I pingo. From the manu tai ki reire, e rua maira pia te tawhiti. Te rā tā mokareke he tāko te kātai ke he ne. Nā te Māori, tā Māori. Nā te mūhi o te Māori ki te whānau. Kāre tai he mate o nā te moriki. Tau whānau tanga mai, tapungi te papa te ko inga ko Tumanako. He aro hono ni ki tana tuakana tuhini I hari ki Amerika, aro hai tana tuhini ki hoki mai te kāinga, a tapungi te ko inga ko Tumanako. O kōkohu koera te wahi nuhoe o tīpuna, a haki me te rāko, o me ki kare haki me te, ko nā mātua o tauārai, tukura te ko tīpuna māu māu. No reira hake rātau. No te koko. Tau taimana kai he mataku te Māori Pākehā, te Turiā te Pākehā. Tau kīma te hare mātau ki reira. Hare rungi toko hoi, te hewi ka iru ngā. Ko nā kuia iru ere, iana piki ki reira. Ka apukura, ka tangi atu ki tō maungara. Ka kīma te Pākehā, a certain time will blow up, yeah. Ka hoke maungu nā kararehe ki reira, ira hao tatarawa koe mataku. Harau hae, nō tau reira me toko hoi. Well, me aroha I rote ia, mūta rata metanga te battery, au pukura nā kuia ne. Ko kuki tētai, ko piho, te wairea te kuia ne, o hiki, wharekura. He nui nā pake, ko warawara au nā pake I reira ne, ka au pukura ati ki te maungara. Whakatoira tēnei, me ki nā nāpakeke. Ki te mehe koho kirungi a maumua kai, kai te harata kuraua ne, kora nāpakeke ne. Koe taupiri kai te māhea. Eri te tautora o tikitiki. Ka titira koe ki taupiri. Aui, ko koho no taupiri. Kai te kutiti. Hari e te rapu hei ni rai rāo. Kora nā kora no te rāo tauā ki o te rāo. O maumua kai rāo tauhi. Tā waikato I tapaku maumau kai. O mi kei kare kei koe rato na ingoa. Ingoa ake anō tōna. Pa te hao ne e painoa mo te tanu kai ne. Tanu kumurai rātau reira. Kare kei rātau ma te kai ana. A te pai o maumau kai he nui te wai. Kei tau hiwira he awa kai reire e puta mai te wai. Me koe te kuhu te tau ora hāre koe ki roto a ngaro watu I roto. But the way nei, kai runga rāno I tō maungu kai. Kore te oro o nā Māori o mua. Nō whea the way nei, kai runga kērā nei. Germany was the aeroplane, dropped the bombs. The first time we get there, I made the money there, but there are time. Oh, matakoto, matatabariki, etaho matau. Dumb Mary, they put their quarter, a kehu hook their army. Oh, Kabuchka, Turi Turi, Matakoto, but hammer the tun hiding out of the table or anywhere. The Turi Turi drama, the Barawar or the Moto, eh? Oh, Mehuna mother, he kehu again. It did a Waharama the Motomata for a ride on the aeroplane. To go heading it out of time, but I would take being Harry Kimongo Kai, Kimongo Girada, Portland Line, go hockey, my car drop. E ono ko tau, tu tai te kura. Te rawa matakoto ma te tai te kura kutu. Ka kura kua me ka papa unge o ringa ringa. Kwa re te tai me whakaangi ai nga kura maha I te whetina tamariki. Ka rau whiungia, ka rau me, ka rau. Ko tai te tai me, ka rama te whakaangi ko kōro Māori. Tēnei wā maungu tuko kasan, hari maa te tai tata whare. Kei teo tūte te rā kura whare ni huaka, ni wese e heru hoi te rā tāi. Haru mā kurei, kā mā mūhe mahi, kura mahi te rota. Hei te koro Māori mā, tira mai te wahi, the next morning kā te karanda mahi, karangi o māu ingo. Tito te kasan, tito hea, ko mau māu, the pinch power. Tōku nei tāma ko Mr. South, e rua nō ko tau tona taha. But ko the South name, e rua te kau mā rua ke on tau. I nuhakai a koan. Potopoto nō tēnā tāngata tōna wahine kura māhet. but nani yako na tanga ni hoka ki te waiata. Te orang o te rā taima, he miraka kau, ka mau koe, yo miraka ki te cheese factory e inu haka. Ka mau koe rungi tō prinkata, e tō hoiho. I te rā taha, e toi reira. A kōkora rei reira nai ne. And halfway station mo nā tau tāmaraka carriages, e no hoiho, ka mucha, o tūmaiha buses. Ka tōhoto te kurau ni rā tōna wahine ki reira. O mani hara ki nuhaka. E toi reira nai ne, kai te tūtona. Wahika reira te wharapaku nai ne, koe rā te billiard saloon, e whānga. Nā ne fuka tū ki reira. The tour e tūreirera, or steed thing, or Robert Steed. The road you had it before you get to the bridge of Nuhaka, he tour no Achimeo. He tour mahi kānes, he mahi kākāmu nā kauke kore makariri, he tūreirera, ko the dairy. Ko Booster rā tono wahine re no hon, ko nā Presbyterian missionaries. Tarata mai whangai tamatikare piringi e, I deira. A music shop. What were the other pagaira? It was hooking in our Māori, they'd call it the Kahuna Association. They did two potapata there. Well, it's not how the potapata got the shop a bit black. That's how all the big draper shop with Nana Herbert's, with the baker shop, with an arm, Mahimuni or Kunene. '29 put away the hikuku nei, but 1930-31, everybody got electricity.
I te tau 1929, I timata te depression I Amerika. Koinei te putakitanga mai o te noho rawa kore o te hunga mahi. Ā, I rongo whānuitia ki ngā tōpito o te ao.
There are why depression. Tangonga Pākehā tōna whenua I tō pāpā. So ko neke mai mātau ki tahainui. Koenei te pūtake o te manuitai, tahainui. I tahainui, e tamatiki o te rā wā. Kā reke rapa, kā re te hoki radio, kā te TV, kā te nā me purihanghaere, e hoihono tō mātau, o mātau nei painga. Koera o tō mātau nei, o mātau nei waka, o mātau nei hoa. Ko mātau hoihu. Nā hewi o tāhainui, te one o tāhainui, ko rau mātau ahenga. Purihanga irungi o mātau hoihu. Nā tamatiki nui reira, ko te Lewis family, ko te Haronga family. Puta mai te ru ne. Waka mata o tamariki moho, haha te ru. Ni te rā taima e tūru I raro o mata ngai o tree, e willow tree. Wa kwarange mata mata ki tara koto ki reira. Kano o mata o reira. Mata ki tangi mata I tēnā whare, I tēnā ru. Tino roke te mai te ru tanga. E hoki mai te kāinga. Ka te he tūmeru ko pakaru koto nā tūmeru o tahainui nei. O hemo tangata te wairua. I got Navy, I got him on our tongue, not telephone, mother Muhu, and not the radio. He was the papa in Hune 1931. Go to Manawa. Quera the go po, Kikoro Fakaduking at the Tangat, the go mama, Miki, not the go papa, Yopiope. E ono ko tau, te taita te kura, te kaumā rima, te pāhio, haere ku hukurere. I ora iau nā te pāmata ku pāpāo, nā te hoko ku nā kākahu and everything. And e rua tau reira, ka te uchu, ra te kāwantangi uchu. Tino pai te rā kurumu, mu mātau te rā taim. The principle o hukurere te taim he Māori, ko mere hōru te ingoa. Kurunga e reira, pakeke nohe e reira, kurumahita e reira, principle e reira. Wale a kongi au I te tui tui kaka, te niche, I te crochet, ki te clean a house, te roi ri, I te kuki. A hehara wadeo nā mai. I te mai moenga, kia tika te mai. Tau mārana tamu, e hara kia nagao hei ne. Tohtio tau ki a kamika, well, there's a precision. Ko reiri moho nai ne, e te hohi pera nepia. At December pe ka hara mai e, ka tāti. I, te November ka rarua a pangangi ya Bill Taurima. Karau haere. Dinga to tau principle, te mu tau mārana tangi a William. Ko tau ki a mere, ma hōra e tu kōra e. Kei te mue tāne au. Silai me mue au te tāne nei, o me hana tau hei nei. Kami ki a hea tau kōra ki a koe kune. Kami koe ki a mātau ki a mue tāne. A hea hei nai nei. O kai piringi au te nehi nei. Kāre, kōaka, e mue tō tāne. Me ki pe a wiremu Pakimana Taurima, e heart throb. No nua ke mahia. No the tau 1937, ka marena mama. Pai ki pwe putuporo, e tangata a tāhua, koe te tino tangata I roto mo te waiata, mo te whaikūraro mai. Nā tōna tipuna e whakatipu, I tuhuru. I kia nā e kia, koe weia ko tōna tipuna nagire tō rā ka ute. E arawa kai, te rā taim, e pāpaka, e kaura. E pāua, e kina, e ne kumara. E kia nai, tino pohara ke rātau I tūhuru. Te rātau mā, nā kai, e kai na rātau he mīti tahu. Patio mai be he mīti ka tahu ngi koe ro hinu, ka puro I ro tini. Ka piringue ka, ka tikarongi koe, purungi ki kina ki kio kai. Kona nā kai o te rā wā, kia rātau. E kia nai, kāri kei ma te kai. E te rā wā, e putana the railway line e whakatungi ana te kuturanga. He nui te mahi kone I te rā wā. So ka haere mā ki kōpua whara noho e tingi ana that time number 4 camp. Kura tō mā whare tuatai. And whainua, whanau tuk tō mai te tuatai reira. Taitanga te whai, ka kite pia nga tamake, he ao noa tuka I tēnei world nene kare kunu haka anake. Ko haira nga Māori, he penihenga hau, ka join, ka mahua nga kau I kone, ko rau ki te orongo tēnei wahine, he kau. Ka anō ko nga wahine, te nirake arātau kau, e ka rau te mai, hoko ki nga arātau kau. Tonu tau ai tēnei whai re haira, close to mata cheese factory, ki nua kone. Ka kura tai he kau, kura tai he moni. Koe re te wā, e me ki kā te he tāne, kone ko maukutonga e te whawhai. Nā rātou tō rai haina, a tāko kasana tuehu, e whāona tamai haere. Ko Riki, ko Cleo, ko Stan, ko Pocus. Koe rauna tamariki haere. And ko te whāngai, a tāko Andi Hurihuri, a tā Waka, koe re te tai. Ko George Pullman tētai. Koe nā mei haina no kāra no pe ke Sentino kāra no ke te wau te kaumāwaru. Koro plangi e rātau e te kaumāwaru ke o rātau pakeke. Maungi te kāwantanga nā mei kātahi e tamariki tuatai. E nā mei volunteer, koe rā nā mei haere. Pate kaharuat nā Māori kore te haina ka haere. Mokemokea nā nuha ke tau wāra kātahi e tāne, hei mahi nā mahi. ko ngā wāhine o ki ngā mea kātai tamari, ngā mea takatūnua, haringe tō ki te rapahaere I town, maungia te kāwantanga I te town, ene, ki te mahi ro factory, te rawa. Ko ngā mea no, kātai take ua kānu I te kāinga pēni aone, me nui ngā tamari, me nui te kāinga.
Operation Galvanic. Hoinei te ingoa I tapainahia I ngā Amerikana mo te whawhai I tū ki Tarawa I te moana nui Iākiwa I te tau 1943. Ono mano ngā hoia I mate I roto I tēnei whawhai. I mua I tō rātai wehenga atu ki tawa pakanga, I haere tawa ope ki Mahia ki te whakarite mo te whawhai ki te huariri o Hapani.
Ngā hau ki a mātou konei ne, ko te haere rano ngā GP konei, ko te rere kē noe, but te men nui I pirengi, pirengi ngā tamari ki nei, adeni. Ki horengi o rātou hāte. Ko re nā mahi a nā wāhene. O boi ko kopo o tu māhia ne wetahira ki te horengi nā kākā. Te wāra hare mātaku ki te maungu boi ko kopo o chichirua ki. Nā waka e mene te haramai te nā harakako mui haramai whea. Kare mātau tino ki te nā boat, nā big boat ke ki te mātau. But then nui, I don't know, roto rātou kore e train ana. Tuke ni te hanga, te hare tanga, warwari atu wahi, whahei rātou. Pēki whaiti tā rātou re, reka mate mate hāwha nā hoi ane, tēnu kinto mātou, tu te whiutanga ia mātou. Ricky Smith, e kāpane I roto te whawhai, Yai e kāpene ana, te ngahau I rātau amongst themselves ne. Ka mai ngē te wai atane I Blue Smoke. E rua nā wai te mai ke eko ngē tana ti. And me ki, it was a hetik in the army. Whakare ngē to nā aroho ki te kāinga ne. Te hoki tanga mai ki kone, he never bothered to register it in. Tūtai te wai te bana ko George Napier. Te ngā rātau. The way at the henga hau noho, it's common. Everybody sing. The choir tiko ki o, but he mana nā wāhi te rā time ko Mihi Napier, ko Jane Christie, Lena Wairea, o, e mōi the music name. Well, tōku prata ki o wātene, I haere ki ki ākrana. Yoni, tōki mai ki tāhai nui, ke matarana pia tōku pāpā o, kai te piring hararei, hara mai ki tōku sister no hoi. You know, him lau tonu wahine. He Amerika no ki tāna wahine ato ka parata. No re rau tonu education e no Amerika. But me kia, he was a good musician. Tonu hoki tanga mai. He had an orchestra I Auckland. Ko teingua ko alaho oi. No te mutitanga te whawhai, haramai tuku hai. The tangata nei tonu mahe wa wata. He wa tūngia whare. Mana Māori ki kore māku e nā hui tau koto he whatuei rātou he tēneti. Nā te pai te rā wā he nui tō mātou hōro, LDS hōro. Mākoto rātou kākahure ki kore rātou uungia. Te whenua o kahuna he me hoa tūnātu nā nā tāngata ne. Ki te hae, ki whatūngia te wharera. Ko apirana ngata taranga tire te rā taim. Te rā wāha kārko e whāingi e whātungi e whare. Conscription bet te kupua te Pākehau. Tō āpira nangana se te kāre. Whātua nā te whāru mātou soldiers.
The smoke goes drifting by into the deep blue sky. When I think of home, my sadly sigh.
So, koe rā kahanguni Memorial Hall ke mō nā hoia. O konei, ko teina te Māori mate, ko Donald Mitchell. Kā rewe teira, hoki ko tō mea mātā o tamaniki. Tomao kāinga tūturu ko nuhaka. Te ora tautoko māmai te rā taim. Koe ki te tieki. Ko haere māo ki kaitoa mahi hei. Reira e mahi hei. Ona mahi me mahi ro tano. I knew the money, but me kia how eti weti ni te tanga te no hari ro tane no hoi. Te wiri wiri. Koe kai tau ka hare ki pōnek. Mai nga me to mawa whare I Trentham.
I te timatanga o ngā taurima tekau, I kite ai te tokomaha o te hunga Māori I hunuku ki ngā taone nui o Aotearoa, ki te rapumahi. He ao hau e kore e kitea, ā ko te nuinga o te hunga Māori I whakaakongia me pēhea te whakamahi I ngā pukinga o te Pākehā, kia uru atu rātou ki roto I ngā whekitere mahi ai.
So ka hi hunuku hunuku no urere, pe te rawa e rua nō kuta mariki. Tuku tama tuatai, Ya, tu tama tūro, nā te ko kasan nāu tura wahini I mau, wahini tēngua. Tā whānau mai a kōtiro, kore nā rua I maungiau ki Trentham, ki rei rāu mā, mahe, hare, mahe nā tanoni taua for the waterworks. Ka mutu, ka hūnuku mātau reira ki raro uriutaka. Hare pē rātau bēt, rātau kōna hoa, The my 10 chains. Kiro to e rimu taka haramai na hokongi e te kawantanga the contract in America. And I kare pai gara tau nā mahi at America and they all walked out. Hoki mai au te kāin, kin hoaka. Hawaii. He was going here and I at the conference in Salt Lake. Kamate. He was in a cold mode. I forgot to give him the car on him. But he pulled in Nui, Tamang Nui Yakwene, not the man. The Uno no Mawa Nagato Mao Kainga. And mārne ko tā mā tamariki o mahauke, hoki me mā ku nuhok. 4 years Māori era māwana ke paita mā no kā mata tuk hua. Te kau ko tamariki, whā te kau pē. A mokupun. Karau mō e hia o mokupuna rua, karau mō e hia o mokupuna tuk, but he nama nui. Harau ki tamata whare karakia I Hamilton, but he hare koe ki reira. Seal with yourself, ki tō tāne. Mō tēnei au, mō tērā au atu. Koe rata mea nui ki au. Me o tamariki ki a koe. Koe kāre noa, tētai, ko te aro. Whakamemeha I o whakaaro ne, ka ngaro haere. But o tamai nui, me koe whakapono nā mahi a te atu o kāre koe e moke moke. Tuku hahe ako mai iau ki ako I ako e nene. Kara hoke au kai pia, kara au kai higarichi, kara au kai me ki au, kara pai te tīpong, kara pai te kofi muho. Me hare, ke te ako I mātaurongo tau iwi. Koe rata tu mea nui ne, ki rite I tātau ki a rātau no hoke. Me kare te hahe, kura pia au ako kutamaringi tu kia te a degree. A kore te rā mea te arhoero te iākoe mō tamariki mō tō whānau, kāre kotau e tipu. Me kāroa te aro, me awhi o kotau tamariki, me nā hoa nā tamariki, ki kore hoke kotichi. E, kore rata mai te mea nui nai ni, mō te tangata katoa.
Kātika, me whakapūmau hia tātou I awa kupu, hei oranga mō te whānau, mō te tangata, ā mō tātou te iwi Māori. Nō reira, e kore e mutu te mihi ki a koe e te whāia, te amokura o rā kaipāka. Hei te rā wiki, ko tā waka huia he whakarangatira I tētahi o ngā tino karaua o ngai tūhoi. Ko whare huia Milroy, tērā. Ina pirangi koe ki te mā taketake I ngā whakaahua o mua o waka huia, tēnā whakapāmai ki tō tātou whārangi ipurangi.
Every kingdom needs a love story.
The relationship is very intimate.
A hero.
It's fought back.
And a villain. Or two.
This one eats mice.
David Attenborough brings you a story beyond imagination.
With new technology, we can reveal aspects of their lives that are otherwise hidden.
One's brand new series.
From the most bizarre to the most beautiful.
Kingdom of Plants, coming soon on One.
Your mother's in the Hamptons?
She's back. She showed up last night.
Get rid of her.
On the contrary, I've asked her to stay for lunch.
This is a joke.
Revenge.
You let me help you remember what you came here to do.
Runs in the family.
Do you remember me? Enemies have become increasingly difficult to identify.
There's something else you need to know about your mother.
New Revenge. Tuesday, 8:40, TV2.
Hastings, my Hawke's Bay hometown. They call it the fruit bowl of New Zealand. But it's a busy little town, a thriving community of 70,000 people, 14% of which were born overseas. My great-great-grandfather, Gustav Kronfeld, left Germany as a 16-year-old, coming to New Zealand via Samoa, where he met and married his sweetheart. My family still feels very connected with its German and Samoan roots, even in this very Kiwi town. Don't be fooled though, there's heaps of different cultures here in Hastings. And this time on Neighbourhood, we meet a family working through a complex and a potentially devastating immigration issue.
I love my kids. Every kid needs a parent.
We look at a rare and precious reminder of Zimbabwe's colonial past.
The Ndoro is a real connection for me to my homeland.
We hear the heartfelt story of Bosnian MC genocide.
The fear that you feel when you know somebody's actually out to kill you is something that you always remember.
And sample South African sausages made right here in Hastings.
I think that it would be lovely if more New Zealand people tried this. Have a little bit of Africa right here in Kiwiland.
I'm Josh Kronfeld, and this is my neighbourhood.